Fisi ibintu byinshi fisi urusaku gwishi Isaac. Eh boss ni sao?
Santa mfashwe ni bibi.
Isaac classic.
Muri ngo murakora cyane.
Good.
Ni sawa.
Meze mo.
Gukorana igano nande.
Twatuye gukora ikiganiro nyene nawe cyakubonye tuvuganye.
Nande.
Eh? Umusaza. Oya tuvuye nga, ni tuvuye nga, tuvuye hanze. Bashatse nawe nyene.
Eh, umvumbuye jewe. Baramvumbuye.
Oya ni tukuvumbuye.
Ni mafere yanje Santa ndeka tu ntaso.
Kandi vuye mu wiki muri
ni.
Eh? Vuye mu wiki muri sisi. Rwa
ihotel ni VIP we. Gusa gusa
kandi aravuka kujya mu mahotel je nka.
Yeye we, reka kunyamba kibara. Tu. Wambonye mu muri zinga.
Oya, none ko mengo shaka kugenda tutabura.
Reka magara ni za Santa kandi azibinzira.
Uri si uri ko utazi.
Reka reka. Ari umuntu bona muduka. Raba ko ari umuntu bona.
Oya, shaka ba muri ya taxi.
Rakajiju. Reka magara ni.
Eh, oya mga mponyoga asanda mana. Reka fata hana hani. Tabita second jabu.
Santa wa D1. Igeti wa D1.
Tabita second jabu.
Ehe.
Tabita second jabu.
Ye inyuma canke imbere ndazi bivana naho
ubu. Ya nana hamwe harenze inunze. Eh bose bizano.
Ni sawa.
Ne tumbire no.
Ba Santa avant tout uri mu biki.
Ndi mu biki? Twembuye gukora hame twa ndima dux turakubona.
Mwambonye gute? Mwambonye gute?
Eh twabonye nunze numero.
Emwe gaje ndagowe bwabone amaradar. Na televizyo yone nyene ishidiganye ni mvumbo.
Madame wa mu kiganiro bakoranye na Eva yaravuze ati jewe mfise umwana umwe.
Je ko uri ubuje mfise umwana umwe.
Ah. Wewe ukabuhora uvuga kufise abana babiri.
Je ko uri ubuje mfise umwana umwe.
En fait, je suis confused quand je suis confused. Je suis
confused.
Je suis confused. Je suis confused. Je suis confused. Je suis confused. Je suis confused. Je suis confused. Je suis confused. Je suis confused. Fisi ibintu byinshi fisi urusaku gwishi Isaac. Rero ndamubonye muri source d'inil. Tuvuye gukatsa. Nari naramuhigi umwanya yaranyimye. Urumva? Jean nari namusabye ikiganiro yaranyimye. Ariko ubu hoho tundazi ntiya. Tuma dusingo tugende. Tuhaye kwaca zimya kwaca mena kamera yiwe. So kuri mikro ni cyo sante la tayita bihandi kamera Juma Dugs. Okay. Juma Dugs haba dusika. Eh boss ni sao? Nada.
Santa mfashwe ni
bibi. Isaac classic.
Muri ngo murakora cyane.
Good.
Ni sawa.
Meze mo.
Gukorana igano nande.
Twatuye gukora ikiganiro nyene nawe cyakubonye tuvuganye.
Nande.
Eh? Umusaza. Oya tuvuye nga, ni tuvuye nga, tuvuye hanze. Bashatse nawe nyene.
Eh, umvumbuye jewe. Baramvumbuye.
Oya ni tukuvumbuye.
Ni mafere yanje Santa ndeka tu ntaso.
Kandi vuye mu wiki muri sisi ni.
Eh?
Vuye mu wiki muri sisi.
Rwa ihotel ni VIP we. Gusa gusa
kandi aravuka kujya mu mahotel je nka.
Yeye we, reka kunyamba kibara. Tu. Wambonye mu muri zinga.
Oya, none ko mengo shaka kugenda tutabura.
Reka magara ni za Santa kandi azibinzira.
Uri si uri ko utazi.
Reka reka. Ari umuntu bona muduka. Raba ko ari umuntu bona.
Oya, shaka ba muri ya taxi.
Rakajiju. Reka magara ni.
Eh, oya mga mponyoga asanda mana. Reka fata hana hani. Kikigari wa kilatuma bango wangi zombo na mtu. Mama we. Yes we. Juma juk sudiko ninyo kujabuka. Eh ni sawa?
Safi.
Mwenze ni edu. Eh kumbe warundi. Mama, birasa kujabuka. Biasa kan jabuka. Asha. Tapi dah sekon jabuk.
Di one. Santa wa D1, igeti wa D1.
Ebyo se konjabuka.
Ehe.
Se konjabuka.
Inyuma canke imbere ndazi bivana naho ubu
ya nana hamwe harenze intunze eh bose bizano
ni sawa
n'etubwire
no ah Santa avant tout uri mubiki
ndi mubiki twemvuye gukora hame twa ndima dux turakubona
mwambonye gute mwambonye gute
eh twabonye ntunze numero
Emegagenda gowe bwa boni amaradar na televizyo yone nyene ishidiganye ni mvumbu
sana vuze ati kubyara murondereye twaye kumera kamera ya
yo oya sire ibena sire mega ni bitere yo sante
no
ni bon vraiment nkuri turashima nari bo ah reka nari basi kansigure kanzi aho namvuye reka kansigure kanzi aho mvuye ah mu hotel mvuye ku murabizi ko sursedi ni irimo ibintu byinshi harimo ama service menshi buja FM irimo ndani Abiri na fitere yo gahunda rero mujama n'umukolega umwe w'umujournaliste akora muri Buja FM. Niyo narinze kuraba kugira tupanga karere nyine gakazi akazi kiwacu naze kwabanyamuga bahurira muri byinshi. Nibaze
rero
ngo hongi hotel
bacha
bari menta
rero ngo kabura dushoboye.
Wora razi chuba cha sute dini na maheri.
Yo ndaguhura nko muri Marita nawo.
Mbe Santa baramaze kuvusha kandi wewe biraboneka hotel urazi karira. Ama hotel ya karira
wewe none turahurira
none
ibyo karira none ndagusanzeyo
uramubona Mario ngujya Mario ndujya nayo na murondo uramubona ngujya
DJ
Mario Juma erekana Mario uramubona ngujya uramubona hariya uramubona
none nawe kumura hariya
muri buje FM ndujya ndindura ko atayagiye mu hotel hari eka uramubona yera Mario ni yaje wari gwara kutafuta wewe bana nivumbua natoka kuangalia wewe eh nakukosa
Baba bosi barondera abafisi mama ndako barondera basoma
nyatari epo wewe ndo tumiki wa wewe ndo tumiki na kuya
none kwe uchukuma bivugira ngo kwa nta gusabye gahonda ya vrema
gakabasi nari nako ndakwereka basi prove ije niko nakwemeza eh
mani shimwe bugati
mani shimwe amen
okay entre tous ga yewe kwa tani mbose ngo ni mbo maestro
Bisigura. Ah merci beaucoup. Merci. Ariko nawe wabaye kimetemetewe.
Oya.
Santa ya asigasiga tise. Santa je avant tumbira. I system yo kuza mwiyambika uku. Tarane mbaje nanuzenya na nuraho.
Na Krista.
Eh Krista amwe nanuzenya na kaminusha nayo babajije. Kubera kimwe kuza kwiyambika ukuntu mugashiramo agahuzo nkuko. Mba mushaka kwerekana.
Reka mbira. Urabona?
Mhm. Shira mikro ku munwa bakumva ivyo
giro. Urabona? Umuntu wese bafise style, abafise ukuntu yikunda amezi. Urabibona? Rero jewe nambaye ndagenda mu kironkira abandi urabona ko basobeka. Ariko Jonas sisobete. Ariko umuntu wese rafise.
Usanga ari style yo shati.
Eh, ishati urabona
ishobana. Ari ikonese yo we. Zo zirazinyo zo ndazinze, eh?
Okay. Urazi gituma mvuze ati ngo usanga babe mu yesiyoni. Nukuri nyimbara mamiya naraho basa nta muzu yahora na Jonah ari bwamubonana izo uko bukeye ko bwije
gubona
izindi zishashe
nuvo ewe mukaba banje
kamera ni kakoze umuti
antuka vraiment sigaye namba utuntu tuzinze isa reka kwanza kugira rindira kwanza Santa jabantu barakunda kumfata ayo Krista niyo tugeze guharira rindira Krista tore turaharira ngo urabona ngo izake ngo wamba Air Force fake sinzi biki rindira namwereke
mugabo tuvuga sikuri nyimba bayigutumiye canke wayitumye America canke Europe ndashobora kwemera ko ari dole
mugabo
izamushinwa tuba izaga hafi dusa biza mu mushinwa
sawa pe importe gazma ibaye kuguzo menshi rindira raba mahera yananga ari frambu niyo mafaranga isahi gugwa yananga marundi yasome shira mikro ku munwa
rindira ndabe
yashira mikro ku munwa eh
ni 95000
ibuge mu kirundi
Ndindira none twumvirize. Ubaza ko igucupa kuvuga.
Ibihumbi jana
na 95.
Niba abasani bangaye bambara isaha ya amafaranga ya Burundi.
Mu bisanzwe rubabwiye ati
Ini Van Ross. Genda kuri nuzi wandike Van Ross. Amfete sin Van Ross niko yu.
Dushemu madola enanga.
Uchuhu mvakami mafrangi gugwa. Ariko ni magi kuri kuraba kubara aho. Ariko vrema kuri divo ya anja, kuri levo ya anja vrema ni mensh.
Levo ya ngamuru, mwasa ni vera.
Wara, vrema mgandi mwambi.
Chiri mudu.
Ndashimiri mana vrema. Rero, ijuna gina nabugi, awanu anahure, ni wabi vangoneko na ishima.
Oya, anone ni wabzumbi. Ndikonda,
ndikonda vuga shatse kuvuga ndanisigure ega ndika kwisigura kwa abantu baturaba abugira n'abantu batandukanye hari abafite ubwenge buri automatique ari abantu bafite logique
abandi ba malade de jour
abandi usanga kugira atahuri cyo mubwiye mpaka ebana sinzi rero impamvu ndavyereka cyangwa impamvu sigaye mbegwa nuko Imana ikiraheza gira sana
cyane
ego Imana ikiraheza gira naho nyene ibigeragezo bitabura santa
n'isingeragezwa ntorerano
ndagucoreranga chaka ndagucoreranga karancoresheje mu kiganiro ndi ndira ndandafi cyongurira nga sana
none urenganye 5000 ubuze bavuma 2000
ndatura oya ndranga oya reka ko tatuyabike reka tuyabike ndaza gucorera bada we nta kibazo
aya tampere aha nta yama
hadi aya ushaka kuvuga ngo je nta chora
je we je nta gucore je nta chore
ndaza ndabira sipa
akot
ariko nga urangorora ishanje urama ishanje
mama we
urama ishanje
so esa ni byiza sha
eh urama ishanje aha
ba ndu shaka ishanje aha hemwa
ishanje ga ushuma twa ba
ishanje
aha ushuma twa ba Eh, de baro ya sere.
Mesu sa dini na kana sinoro.
Okay. Bane. Aba drashimi mana rero kandi ini miheza giro yaba fans muraba Isaac TV muraba twese muri sangi ni miheza giro ya rora kona Santa yabaye kimetemete. Rora izi dread amahera zigikoze angana. Natava muri jewe ariko ko biri kose. Ahagaze neza bra.
Eh.
Apewe urinzi uraho. Mhm tubanda
Ape ulinzi nani? Nani?
Ape ulinzi
nani?
Utanga huduma.
Huduma gut. Menda kubatsa. Ushobora kutabitsa. Wazi ko je nakorera ibintu bya Isaac.
Mhm. Ntabyo narinzi kandi ngona kandi ushashe umbwiye we. Hari utundi tubo. Ah, ukunda gutanda utundi tutu tw'ikirundi egosha, eh?
Si ibyo. En fait, ntushobora gutera imbere ukora akazi kamwe ntibikunda.
Birakunda. Nuje ngo nateye imbere nkora akazi kamwe.
Nta mapiblisita camwe.
None sikamye, sikakandi nyene.
Oya sikajya.
None je ramaze kumva.
Wewe wavuze deja n'abafanzi. Wewe ahuroye nani mu mafanzi. Wabavuze. Rero.
Tubandanye. Santa warusha karumba ziki. Baza ko ndi.
Ukaronka n'ubushimwe. Ukaronka n'amafilimi. Ehe. Ahubwo ukina bwishwe.
Santa zikira. Juma nawe me bamvumbura. S'il vous plaît.
Eh none Juma.
Wewe wapi kwe?
Natuba turi kumwe na Kimu ni hari kweme. Wiza hakuramu. Nta kweme. Akata rero urazi ko nakurondeye kenshi ndakubura. Ndagufitiye urusaku. Rugwinshi ushaka umuntu umuco.
Urusaku cyangwa ni story?
Story, yeah. Ndagufitiye urusaku. Donc urusaku ni ibintu bavuga. Ibintu bavuga bishobora kuba ari byo cyangwa ni bibe byo.
Okay.
Tubwiye.
Ni nk'uko ushobora kuvyishura cyangwa sindabyishura. Genda.
Natake. Oya tuzi ko tuzishura.
Okay.
So, félicitations d'abord.
Merci beaucoup. Félicitations iki?
Ka million.
Akay. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci bien.
Ben uracyaga, nkubukara cyakuye kose.
Ya mafaranga baduhaye. Ukuvuga ya mafaranga twawe udushimwe abajya ndaha TV na Rico TV. Ajya aheze hajya nyene. Aga here hajya nyene gaje je ndafise occupation nyishye ndafise ibintu binyokipa je ndagira nk'amafaranga je depense ku kwezi ha wo kumigo je ndafise ibintu byinshi cyane bintu hari amahera nawe urimwo banda eh nawe urimwo
okay baravuze amajambo menshi ati duhere mwijya evenement nyene baravuze ati Isaac yarazi neza na neza ukuntu bijya igiye event itego kuko premièrement nta kuntu yari gukora live ayandi ma television hakole live nta kuntu yari sinzi ko wabonye ukuntu waje warashitse après umva nka 2 minutes juste basi baraguhamagara
urya munsi
ego oya
ikyo zigagaze
gihagaze ati nkuko nyene babivuga iga evenement warubizi waruzi kurimo mu batora miliyoni canke sibyo
mu kirundi cyumvikana mu kirundi gikosoye ata bintu birebire ata nsiguro ndefu zihari sinari nzi ko nzotora rya amafaranga ntabyo nari nzi kuko ndiyo nari kuba ndabizi nari gushika kare nk'abandi urazano icyo muri yo niwe hama icyatumye ncererwa gushika urya munsi of course natevye ninje ntevye zari kumvo zuko na abandi bo jine kunda tekura live nengo ndakora live igiye live rendu kunda itikora Live ni kintu gitwara uburyo bwinshi bitwara ingufu nyinshi twa zura checking ama ivyuma ibiki wanashima ni vyuma byashitse bitevye sinzi ko wabibonye bisigura nashitse hajya ni vyuma navyo bihetse bambe bishitse bafite nari ngiye kuzana ivyuma ko aho nari gukura ivyuma bwa mbere narabibuze nko mu masaha 9 z'umutaga bashambira ati urazere zake wa mujama w'ivyuma turamubuze aregire ngaha cengedera kandi turonga ibindi vyuma beje ko imana ibahezagire beje ko Sherif hamwe na mutamari ya big imani bahezagira n'ukuri barafashije cyane bacha baradusova barasova ya nakoteshije nyine udufaranga duki nyine mu kubanko haja nabo nyine mu kubatera intege bacha barampa ivyuma ndagenda ndakora live igenda neza rero kindi bazo rabaje ati ngo kubera kingo nashimwe je gukora live niko ndaha TV yabishatse na Yeriko TV kandi sinari bwarunse sinari bwarunka kagiye kubashimira imani impezagire cyane mutama wandaha TV umusi wandaha TV hamwe na Eriko TV imani bahezagire cyane mwarakoze ikintu cyiza mwaraduteteka naho muzi ko abantu dutugoye abarundi ari ikintu twimo turatahura tumenyere yuko iyo umuntu ashimiwe cyangwa iyo umuntu aronse cyangwa je yo ntunze Santa gatunga umenyere yuko umusengeye neza nawe izo kugarukako c'est pas yuko cyuja ngaho kubera iki ni haraya kwiye ni ririki ibintu byari bikenewe
aho gato basi nka wewe uraba nk'umuntu nawe iyo baguha ijya genre nka mbe bahaye bakinyi bangaye batatu
bane
oya ndiko mvuga muri cinema
ah cinema comedy umwe
batatu oya comedy ni babiri bakaguha zijya miliyoni zitatu atitora abantu bakoze neza umwaka urabye ibikorwa wakoze ukaraba n'ibyo abandi bakoze
nari kukiha
wari kukiha
nari kukiha
utabeshe
oya ntabeshe vraiment muri cinema mbo afete je rero gisate cya cinema sindakirimwo cyane ariko nibaza ko umva renda kutigura abazugende babaze amfete wari warahagarije evenement yari dinye ndagusavye neje zo chugere dinye delice ujya wa isoko TV murabura ivyo muvumbura ngo muje kuvumbura je murakuvumbura abanye nyine mbabaze impamvu baduhaye udushimwe rero icatumye kumbure twe dushimigwa je nibaza yuko ni impamvu muze ko nokiha ugashimwe ni kubera yuko nari mu bajene nari mu bajene bake bakora ama TV online bakora ibintu byo gukina ama cinema nubahutse ndakina cinema iraryohera abantu amfite ninje muri domaine tari gwanje ariko ndakina neza nkuko navyumvise ku bantu urumva je nibaza ko impamvu ishobora kuba ari izo izindi nyinshi rero zizobazwa abateguye evenement ningene babiteguye nibo babizi
nijya I'm sorry yose wakinye nkuwo utegereje wihwejeje neza nka sene cyangwa nka ipo yatumye ati nukuri iyintu abantu batumye yakunze cyane cyangwa umuntu yateguye evenement yo gutanga ubushimwe genre yamumotivye kugira ati nanjye ashaka kuba yashamu baza ko ari niwe wayanditse kandi yose
I'm sorry ati sene nibaza
sene cyangwa nka episode ya wibaza ati ko yakunze cyane genre wibaza ko yoba yari abamotivye cyangwa n'undi wese ayikunda I'm sorry bavuga ati iyi sene kweri yari test
nukuri sene nakunze cyane ni sene na bansanze mu cyumba na sisi en fait bella mu baby wanje yansanze mu cyumba n'ubundi mukobwa kandi atana kimwe twakoze en fait ningakujya
mwararanye akatacawa
wibaze ibaze bagwira ati zagenye uzijewe bagwira ati zakora zirero ushaka gukine sene baragufumye numukobwa umubi warakubonye asanze umukobwa mu cumbi wawe acyasoka hanze uvuye muri dushe tukari turabe reaction mana ali mwene Dawid ali mwene Dawid uheza gigwa kurira je byarangora we ginakunda gutwinga sana rero biri mu bintu bya challenge nze izo sana zarangoye cyane
so ba ibindi bavuze mbe bavuze nibiki baravuze ati hey miss nayo twatumaze mu karuhuko ona ko twagize design turavuga ati turagiye
ko ya twavuze ngo tugiye muri conje
eh kubera imvizi nizi nizi eh hari majambo yavuze emama amavyuzi emama
amavyuzi
ngo nta amavyuzi ngo mukironka emama ahombye emama mwasubiye inyuma nico gituma mushaka mubanze mureke murabe urumva ibintu byinshi ariko abantu sintahura genre kuno abantu biyumvira deja wanditse motif ariko bace bazana ibindi bintu
ibyo wabikuye hewe
amajambo y'abantu n'ama message nakiriye kijya gi
Wewe wabishura gute wewe nk'umuntu ukurayo
nababwiye ati tuzoronka umwanya umenye umuco niza cyane mugabo ntawe muzoronka usumba ivyo byanditse ngaho
urakoze cyane twagiye mugaruhuko k'imisi 5 kugira duhinyanyura ibiganiro byacu dukosora ibiganiro bo reka basi ndahakaro rero Santa bari bagukumbuye s'il vous plaît ije kwa bona shimari n'igiganiro cyawe cy'ambere kuva tuva mugaruhuko kigiye kuri YouTube ariko maze gukora byinshi uko biri kose Dawa santu kwa sigaye angana. Engine asigaye ari kimete mete. Engine asigaye atagata.
No kuyorora byari.
Eh of course. Urugura vuga ngo narasambuye ngo kwa CEO. Ibyo byose you never know. Rero mu bintu abantu babakunda barakunda ndushasha. Niko abantu turemye. Abantu turemye mu gukunda utundushasha. Urabona ngine bake bamwakiriye.
Ego
ni sawa ni bon. Urabona aba fans bacu. Urumva rero byatumye abantu baryoherwa sana bavuga ati kuri Zack félicitations. Nini urabona ngine twaje ibiganiro bishasha twari no mu karuhuko twari turaruhuka abantu barakunda ibintu bishasha barakunda ibintu byiza urabona ngine bamwakiriye Ivan abantu bose bari bazi ati Ivan byagizanye ibintu bimeze gute urabona ko yacezanaga kreasiyo gashasha ibiganiro by'ikirundi c'est bien
aho nyine madame wawe mu kiganiro bakoranye na Ivan yaravuze ati jewe mfise umwana umwe wewe ukabuhora uvuga ko ufite abana babiri afite nawe confused kandi hari abantu benshi babaye confused nkanjye duha umuco rero
Santa ibaza kwica ibaza kwica kibaza kimaze mu kiganiro tuzokorana nawe nacyo uko biri
rwose ko babone ba Isaac TV
baguma biyongera eh ubu tugeze kure sana rero no vuga yuko kuri ico nyene no cishura Santa of course kiganiro riva kuranye na wife cyambere amubwiye mubagiye kujyana n'abana amubwira ati je umwana umwe kugatwe kiwe okay namutwaye atamwana afise imana yaduhizaga ije turaronka umwana rero ubu je mfise babiri usigura ari uwa mbere urya wa mbere rero ati namuronse gute byageze gute mawe ninde ari hehe wari he riri patati patata tuzobimenyeshwa
hano
ni exclusive tweet
donc mucha muvyumva ndazi ko muzi ubwenge ukunzi ba Isaac TV jana tena tena urukivuga
komera
okay so ndengire
ndabishye mu busanta tu example ndatanze usanga umwana wa mbere no umwana Santa fils avitie jewe na karorero ugasanga no umwana wavya kero ugasanga nyene
kera ja kera ja
Santa abantu bogo
nta kazi woma nakazi ariko dosiye yanjye wahita bubi
okay nuko reka ragaciye mwaha mbo nivyo hari ibindi Santa
sinzi nivyo reka ndagushimiye cyane cyane ntaje tubwira ugurira imodoka hamwe
ntubuze haja nta nico umuze gwa yanagira ntere giya fye ariko cyane ibuka ati ya Santa kamimi yambwiye ati nkuri nda ari agusa je ndingo ndasohoka nakura ngwa ati ntubaye ndabura umuntu nka Juma ko ndabazi muri kuri terengene mamuzi ndabazi abantu bari mubiki reja nibaza ni umuntu muko murakoresha iganiro cyangwa ari umuntu muje kuvumbura
kumbe
ni jewe ndiko ndakoregwa umuti mpamvu Juma aranyandikiye ngo nguri hehe Juma ya
ryoherewe
ubwishuri nawe ryoherewe umva ibyo nibyo
yego
waryoherewe nawe
abanze mbwire wewe kutaje none ugiye kwa gutona kuri
sitaje ah kabe bila ugiye na kuko umuye mutuntu nari nifuza kuvuga eh ndadushikirije kandi merci beaucoup urakoze ku ntera iteka ryo kumamiko urakoze cyane
urakoze na okay so kunzi wa Isaac TV reka ndabashimire cyane ndabwira ko ndabakunda cyane
gusa ikintu nohera heza ko santu tuntu kuza muri duza udupantaro mudusobeka mu bihebe
kuko mukubanguma n'unkoreshe penalty niko bayita
oya asha abakoresha penalty
iduzeye tsukuturaweza
oya
aradote natere nkuru asanta mucha musanga ah barafite ibintu harero ngubira yabubashe yari kwigira nkuko iyo shati ugasanga muri vira kwage tembera yayifunze nkuko santa
none harit
nacho
ya
sawa
none ndakwaje aho
aza cyaririmba wa mutwe wawe
none ndakwaje aho aba mizima ntibokoresha penalty aba
Get down.
Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get